bikuru bikuru mu bivugwa mu rwandiko abigisha 30 kuri 34 bakorera ku ishure na bandikiye umushikiranganje w'abakozi n'akazi bagatanga n'igopi ku mukuru w'igihugu be n'umushikiranganje wa mbere bihagaza hanini kwihonyangwa atacyamira ajya amategeko agenga ishure na abo bigisha bamenyesha ko amande yo kuba ishure na ridafise ishusho ntunganya akazi kuva hejuru gushika hasi rigendera ko ngo ni inama nshingwantwaro ni nkuko atayihari. Ibyo bikaba bituma kugabo bigisha umuyobozi mukuru w'iryo shuri yihubasha bwose bwo gukora icyo ashaka. Abo bigisha 30 bandikiye umushikiranganje w'akazi n'abakozi batabaza ku ishure na ryogarukirwa bavuga ko imigambi ishure na riba ryariyemeje gukorana n'abarifasha mu bisata bitandukanye na cyane cyane iby'intwaro hari imwe imwitegera ishikwa ko canke ikanibagirwa biturutse ku muyobozi mukuru. Ikindi kivugwa nuko n'abandi bayobozi basanzwe bahari kugira amufashe gutwara neza atawe agishe inama mu byo akora iruhande yuko n'abandi bakozi bose batamenya na kimwe. Ingaruka ku bwabandikiye umushikiranganje w'abakozi n'akazi ngo nuko ataneguro y'inyigisho nkarisha bwenge zikenewe gutangwa mu bisata bitandukanye yigerekogwa bigatuma atamusaruro bizana hafatiwe ku kamaro ishure na ryari kuba rifise. Ibishirwa muco abo bigisha bagiriza umuyobozi mukuru wa ENA nko kutitaho ingorane z'ubumenyi buke zishobora kuba zihari mu bisata ENA yari igenewe gukarihiriza ubwenge. Umuyobozi mukuru w'ishure ENA yagirizwa kandi ko atagushishoza akoresha mu guha abo bigisha akazi na cyane cyane akajyanye n'amatohoza abakenewe n'iryo shure bivanye n'uko adafatira ku bumenyi bw'abatumye bigatuma akenshi biva muri ayo matohoza atakanovera biba bifise. Abo bigisha 30 bo kwishure na bakaba kandi banamenyesha ko ivyegeranyo vy'ivyakozwe bitangwa n'umuyobozi mukuru buri mezi 3 atakuri kuba kurimwo umwuka mubi mu kazi nico kindi kinegugwa nabo bigisha. Hano basigura ko ugerageje gusemerera agasaba itunganyo ryiza ry'ishure ena uyo muyobozi mukuru amuhanisha kumukura mu mabanga yararimwo akamuha ivyitwa mutation mu gifaransa. Iruhande y'itunganyo riri by'akazi ryagirizwa umuyobozi mukuru w'ishure ena n'abigisha barikorera ko uyo muyobozi aragirizwa kandi n'itunganyo ry'ubutunzi bw'iryo shuri tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma.